lebele mmolaetsa wa rona ka bukhutshwane mo go Isaiah chapter number 3 verse number 10 ka puo e ke tshwereng ya seng ya re say you to the righteous that it shall be well with him for they shall eat the fruit of their doings mo swale tatila go mpieno re kopana le mahoko mo lekwalo la ga Isaiah khalo a boraro temana ya lesome bolelela ba siame gore go ta siama go le gantsintsi re rata go bua le hokole le re go ta siama re sa itse gore me le hokole le teng le mo Bibeleng le tele mo le hokola modimo mo swa letsatsi la gompieno ke rata go bua le wena o le ha o le nteng o le mo semong so le nsone gore go ta siama modimo o itse semo so le mo go sone modimo o bona ha o le nteng modimo o bona matsubutsubu awaraletseng modimo o bona dithaba tso di palameng me mo swaletsatsi grata go thoma misetsa gore go ta siama sengwe le sengwe se ta boela manong sengwe le sengwe se modimo o ta se bakanya ka loko la modimo ha re le bala mo go Jeremiah 32 verse number 27 ya re ke Jehova modimo wa batho bothe king se se ka nthetelelang mo swaletsatsi ke rata go go thoma misetsa gore matshwenyego a gago mathata a gago ga ka ke apalla modimo seemo so le mo go sone ga se ka ke sa palla modimo go ta siama lebelela mo modimong ikanye mo modimong rapela modimo bolelela modimo gonne ene ke modimo yo arabang go ta siama se se senyegile mo botsolong ja gago modimo ta se siamisa se se go lathegetseng modimo ta se buseletsa o ta hola boletse jo bo ta hola seemo seo ke sa nakwana hela se ta heta moshe ga bua le bana ba Iseraele ore emang hela le seka la boiha gonne ba ege peto ba le ba boneng ba ga le kita le thola le ba bona gape